Yesu achel nyoro tinende manyaka chieng Yesu achel 19 mawacho kama Nyasaye ok en dhano madwaro yambi, ooyo ok en dhano madwaro lokore. Osewuoyo to donge obiro timo kaka owacho? Adier, obiro chopo gima ohulo.